nsonson ɛba nipa ne yam
ɛn
nsonson de nanu bɛ tia woyɛ funu no ɛho na ɔtwe aduane na awɔ no ɛfam na ɔtwe aduane enuro na akɔ wo mogya ne mu na mogya na na ɔtwe kɔ ne mu no nti dodoɔ na obi a nsonson wo ne yam paa na na akɔra na pɛni nsonson wo ne yam paa no ɔno na anemia ɛnta ɛmpa ne ho ɛna nyinsɛn nyinsɛn obi bia ɔbea wɔ hɔ ɔno awɔ hɔ de anka bi ahwee nyɛ no nso nyinsɛn pɛ na ɛsesɛ mogya no ayɛ te sɛ deɛ wowɔ ɛmefa ne sɛ nsuo yɛ asi ha yi na wafa coke half bottle na wahwie nsuo half bottle ɛde agu mu ɔpemfo biara ne mogya no ɛyɛ bebree sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ahoɔden bebree bɛwo ma bi bɛnya kwan akɔ akɔlaa ne hɔ na wode saa mfato ho no a meyɛe na coke half nsuo half ɛne coke one bottle no wohwɛ a deɛ wahe na ahoɔden ɛwɔ mu ɛyɛ one bottle no na ɔpemfo ne de no ayɛ te sɛ coke a wode nsu afra mede yɛ mfato ho kɛkɛ because system no ayɛ te sɛ wagye onipa foforɔ ɔbɛma nipa no aduane ɔbɛma akɔlaa no ani ne adeɛ nti ohia saa ahoɔden no na mmom ɛsiane saa asɛ mogya no ayɛ bebree no nti no saa kɔkɔɔ no ɛwɔ mu no ɛso ate anaasɛ
ɛnyɛ saa kɔkɔɔ na mofrɛ no red blood cells
anaasɛ hemoglobin
ma yɛmmisa wakyerɛ yɛn sɛ yɛwɔ types of anemia yɛmfa no mmaako maako na yɛni ho nkɔmmɔ ne ɛdi kan yɛ daade
ne ɛdi kan yɛ folic acid na folic acid no nso yɛ aduro bi a yɛ a yɛta de ma apemfo nanso anka ne papa mu no na anka ɛsɛ sɛ ɔbea biara a ɔbu ne nsa no ɔbɛnya bi anom anaasɛ ɔbɛdidi nnuane a ɛma saa folic acid no bebree na folic acid ne vitamin b 12 no deɛ ɛyɛ ne sɛ ɛma iron no a ɛwɔ honam no mu no mogya no ntumi nyusu nti ɛno na ɛma anemia no ɛba no nti saa folic acid ne b12 vitamin b12 ne de wonyɛ bi di a ɛno no ɛyɛ ana ne ano so no ɛnyɛ yaw anaa ɛnyɛ den bebree te sɛ iron no ɛsiane sɛ iron no ɛho asɛm ka ɛyɛ den ɛdi kan no ɛyɛ ana nnuane a yɛta di ɛwɔ yɛn bibiman mu ha no anaa Ghana ha no ɛyɛ ana iron ɛntaa ɛnnim ɛno ne biako mmienu nso so sɛdeɛ mede kankan no nnuane a yɛdidi de frafra biribi te sɛ wanya aduane bi anaa bi a wakɔtɔ apɔnkye bi na ade ayɛ nkakra na watwa wo fufuo atom na wodi na watam kɔfe asi ho saa kɔfe no biribi wɔ mu a ɛma ayɔ ne kɔ honam ne mu po a honam ne ntumi nyu so nti ɛno na ɛno nti saa mmiɛnsa no no sɛdeɛ mede kankan no iron deficiency na ano so ɛyɛ den nti ɛno na ɛyɛ ana yɛtaa ka ho asɛm ɛsiane sɛ nkurɔfoɔ bebree so ntaa nni nnuane a ɛbɛma saa iron no
obi bɛyɛ dɛn hu sɛ wayɛ anemic sɛ ɔnya nkɔ ayaresabea a symptoms dɛn na nnipadua no ɛbɛyi akyerɛ wo mu ahu sɛ me mogya no ɛso atew anaasɛ awerɛw
sɛ anemia ne nya nkɔ anim bebree deɛ bia na wonya nho hwee na mmo wo starte sɛ wohu sɛ bia wonam asɛ wabrɛ woyɛ adwuma kakra a wabrɛ woyɛ adwuma kakra a wote so home so wohyewhyewhyewhyewhyew afei ayɛ te sɛ wokora woho nhyɛ da mfa wo bi saa no ɛno saa na ɛsɛ wohu sɛ anemia ɛɛyɛ aba no no anaasɛ obi wɔ hɔnom so mede menum ɛnyɛ me de na mmo ɛɛkɔ n'anim no a mogya no ɛso te kɛseɛ no bɛhu saa sɛ wonam ayɛ te sɛ deɛ wobɔ fam oburoni frɛ no light headedness wonam asɛ deɛ wobɔ fam anaasɛ wohome a afei deɛ ɛnsi so wowɔ hɔ asɛ deɛ wotɔ akɔ w'akyi asɛ wofenti bi saa no anaasɛ wobɛhu no obi ɔse mekokoyɛ meya anaasɛ waanyɛ hwee wɔ ne nyinaa ho a akoma ne bɛbɔ periperiperiperiperi saafei ɔbrɛ a na wagye n'ahome na kire so nipa ne betimi kura famu
anka ma bebi se o se so bi ya ne meke otimi famu
ne pa cho yi o sane mi ana ekọ anim pa ya anya ho hwe onipa ne timi famu
mami misa na obi beke se layman's idea ye nya ne ti se bia wo da bare floor fema hwe nkata ho a obetimi aya ne mek eya no kware
Men kind, Cratabia,
Echressa,
Echressa.
Nantino, away or say, will be so what a femme. I walk home into why I name him bachel, a yatro, when ye de ye, send all canoe, one maw up home, didn't win yawa, a bit me at your hour bro. Or send me up a say, will be sir, a tigifty ampa, a be an ass symptoms, okay, a okuma bo periperica, crawa bread, when me patcho, sa symptoms, when ye be. Now one was in be, say be up a so be sir. 050-56-94258, 050-56-94258, ubeti mi edi abana ya chochon, kwa mapo mudeng, ene we nigu suwa, woshe awa sugu suwa, utie ewa ATV so, ene, ye ye, nutrition consequence, anase anemia, ene hon kwa mwa, ene ye chochon, era gifti ampa, ye nutrition officer, Greater Accra Regional Directorate, ye Ghana Health Service, ono, ene ye neno, ye chochon, kwa mwa, hotfo, at the brown gold, I be seeing as a thousand a root natural mineral drinking water. A buana, ye did you medi asomo sompa. Mammy, me so. Sir, a name ye, a wouldn't be a what did ye wear a drugstore and a pharmacy? If you are also menum to mint mini, the cockatomo jet drew. Many subrim of a cockatomo jet drew. Milk marble peri peri. Sadly, what did ye wear a drugstore?
Said the midi kind car, say, anemia no, a woman, it is a woman, some vitamin B12, folic acid, no, any iron in tino. Say, when you have symptoms na a bayer say, Uncle Ube, who a doctor, and Uncle Ube, choir, Sabia, now one ash shum, a son say, son, your mammy and sonny in anno, ne, I know sonno, Ubronica, a similar cry, SSA. Now so, and soon soon a womb. Intino saying, I would to me echo hospital. Now once you show Mojamu, Nanka won't who so, Ebia, Sadi potting way, and Emma Nimia now wunyano, wunya, no maso, and no nano.
I'm my
yes, I'll call Tomoja drone if you're in yet iron. Most of the time, no moja drone iron the womb. Aha, ne most I'll call top, Nasa and yet iona. Not just say what to seek her, Ego, until a bay is all bema, a pomoding nipper. Ahwehwe mogya no mu na weti ni aboa
obi nya na mia otume fon oyɛ tantata ni padua no yi nsɛnkyerɛ ni bi ma hu
on fon sɛ dia me di kan kan ne sɛ nkɔ animu a ahwe ya dia otete wo honam ne mu ne nyina ne mpo no wonte na mmom no sɛ ɛkɔ animu a kosi sɛ afɛ de wontimi ndidi anemia na ma afɛ wontimi ndidi a Natural, so of course, a twasso co anymore was so better. But it be a and two said it be a bayo to say what for mamma and to we are, and as one cast all the more with them will say,
maybe
a cossoa and more.
Text messages are or mouth for dear about what's happening. Where say, Bisa, anti nutritionist, ne mammy, say a moja type of bang na folic acid and a vitamin B12 a womb. And a day,
moja did be no moon yanny.
Aha. Ebiane aduan na opeso bi sa.
Aha. Aduan vitamin B12 ne no eye nam. Enam. E na folic acid ne so benya no wonam mu. Ubenya no so wo enuaba nuaba eni dum. Mhm. Ti se ye nkontomre, alefu, one hour no fofo no one wo bra. Osa nyane leaf boko boko ebinun ka timi di friend is saying
dandelion
aha any friend is saying popular one kwa wobu ni di moringa ehe ni nyina sa nyane enuaba ana hatawa eni dum no ubenya bi ewom ana se ubetimi sukure nya o eno di ubetimi nya o drugstore folic acid na wato afa
we say mimi sa wo emfa ema no se wo kan se na obisa se obi didi na odidi ya otumi enya mogya na ma ebro so eme no so be yo how e obra no pe so so anemia no ana
e betimi abane sa na emum e ya na en toba
intense
ehe
certain pain for crazy too much of everything is
bad ehe intense but mogya broso ankasa no enye a year friend is saying, Moja, I a baby woman. Tem Moja Brusson and Cassano, and yes, a Moja and Ados and do a woman. Ain't he no anemia and to me for Moja Mrosso?
Emmero,
I say, Ariano anemia and for Moja Mrosso, Emmero.
Mammy, a woman, well, also mean Miss Almano, also him. Now, all allergies be brave, won't mean we meat, won't mean new fruits. Unt me refresh and nutritious food no be anywhere. Ot me edi na symptoms say o meto da onye bi obeye den.
Ah, mame, me name's Bosome Dodoa, nyinsen no edi.
Mame mpacho ubetimi edi Bosome Dodoa, nyinsen edi no asene na yetimi ejina so na ante na esedi ama onchirimu na ohia no.
Na ebe ho so be hia se usually no so bi nyinsen ahyase na ya no ntimi ni di ofefe ni ade na emom eko nanim no esese nipa no timi di da esa wankasa wunya ahoden a udibe kura ana udibe kura akura no ewo weyam kosi se wo be wo no and the consequences no ba ko kura for pregnant women ni se anemia el tawa wo so a upon bet me upon your phone now. What funny cry?
It's me and Miss
Carrie. Patcho you bet me upon. Na once I said a bit kind anemia a hemoglobin and on a day oxygen call unamnimo. Ama sa sooner a debut call a colano a ho.
No, no, so ye be
a high and ye be a home and ye be a money cells. No, you know, I be brave. A hammer and said to me about the night to me about. Na dia ye suru ewa anemia wo nyinsem mu ne se anemia ni si wo time bi akra na dwen e na e develop ya e ne wo be ha wo ba no wo be wo no no na onye obi a onimade e nti se ka se yesua adesua e den a wo ba no wo be brɛ adesua nti obi sa na wo be ko school teacher ne be bo ne saa nso na e bi a fapema ma amene de ma no no nti nti mesre me nua ba se ebe ya anko onko facility health center bi no onko hu nutrition officer na nurse bi no ne nka na omo mmo anu ani ni bi wo ha time bi bia udi ni this particular time a na eya wo sa na omo aboa mo wahyehye ne bra no bra no se de ebe ya ubenya ne kese edi
ATV ena wani gusu a ohwe apo mudin ena ye de brew ewo anopa busu eso mami misa wo kire nyapem fo de obarema eya anemic na one ne yire anase ne ho kanin hie mu no sabe ne nkwamo ano etimi